Yehova muli mbali yanga alipizeo kumba tenje kutindigweremo mutanja lanu Yehova ndine wotete sedwa Funamo